some be at all. Now, Corresa, the ensuing year for this year, and Niso Sopa, or Pim for be cradi, a bona bomu, edit Nicopium, Ewo, Ayarasabia.
Pusha, Wenchi, a letter area, you will crow a wood rubber and watch it, and a share Wenchi, a letter area, say, na you were Abu Diabo, Sine, Falcabra, I walk around and say, Ahumachi, na a worker, and mammy, a new hour, what's from a cock clinic. Ekoko nyamienim yebo mrantie no ade womo hye omachi ansa na etimede womakɔ clinic yebo omopa ansa na etimede womakɔ clinic ema womakɔ wo enti yebesrɛ sɛ aban anmanim yia no omra na omedi sɛ adwuma omachi bridge no foforo ema ye anyɛ saa dia ɛne yɛ samre yɛ nsuo to edie ɛne yɛ wanchi ɔhaw kɛse pa na yɛ kɔmu.
Also, for a bit, you show a shame, Miss Young, some.